like them are ekofa me ba de me ba sa ware na me bu ni say problem so I say so ware them are na e ba bu ni say problem
how we are
anyhow
so ba be me shia wo na o so pa emre se na o so de be man ko fi na ko mo bu
obi o kra o ti wa ni number ka o ni na so ko ti mi se o if I can also come to you, you're there. Probably be another thing I said.
Better for a man as I saw to see BM Sam is answered day, our room with them names, our team with them, ever other some more. And a mania, the Anka Sankas, our day, Mamma, Mamma, and Cadia, Germany, I don't know, and Shrem. Madam Sam, my Jibre, and Mamma, and I'm a Tramon Hosema, Abba, a Jalme, Dune, Jono, a Bio Honomo, a year of Jumi, and a one dance, dear dear, and Yasam Kiswa Cra. Oh, young Major Major, do any be, and go fire and a drum, while Mana won't tap. Wa ma no awonta no mo pa wo o ma bre pa pa papa nin ka se ya wo adru nenso ejie abefi enya sem kitua ene obwasini aba show we so last week oba yidin ti me de te ene obwasini aba enti na obwasi egudie mi nyaje meja na me ka me na ne to sa na ese me hu me nua ba enti dia so anti afia na wase azie lai ben ogudie aba nhu oba hu so oba oba sorry Nessa was so original, how about with a good year? Abbot young as Angas, a man, ne, the dear assistant. It's young Sam Reno, why I see the Baba sisters. Sandy baby! Oh, then I'm on the mood, and I do. Winning the India. How did my connection with you, mommy? Many are just so winning the India, many are just. Hoping in a bar. Obwasi, and it's never any agin or was a good year. Then you will be a Nayakumas, Nayaka, and Nayaka, Nayaha, Nayaha, America, Fonkwa, and Obwasi, America. Ain't in a maniaji. About father's original, I'm a her for Nashadi. But yes, original, home, mommy. I come around, but your first friend, Nancy. Shaka, Cosinus, so not a good year now, one in some no, Amba. The watching in the good year. And your master say, ye, a twat, twa, more fan, more fat. Tunsuma say, broom. Down what you mum, mummy had ya. Ah, eggoodies, eggoodies, eggoodies. Can I say, mummy? Many a chick said, oh, boy, see me so. I turn saffron, I'm out back. Yeah, baby, did you meddle? Oh, my many a jeeper. Last week in seminar on your kind, no, no, a thing. Now, my phobic gray air can't ever comment and I'll say about what. Baba ma sandi baba no sa baba che ade ni esi ade na ka me sho mo bo se ne egudie obesan so eni atoa ejuma no so ne ne no ye ko ni sei ekwa be na wo ba a wo ye owarefo ana se wo pese uwa ware mu no ekwa be na be fa so obe a obe chi be ma no ko na bia obe attract ukunu no
okay e din ka ti ka la ti right away first time I meet him, I say, "Bibia, you do
okay."
So, who do they know? Bibia.
Oh yeah, attraction.
Who do they know? Bibia. Oh yeah, they attraction. Okay, I can say, "Obu he."
Obu he. Okay, okay, okay. Okay. Now you say, "Bibia, find tarishem." Bibia, oh they wa obe. When they meet, no what they man. They wa obe. Shani, I'ma short be. I would die down, who be?
Then maybe I was animal in my body, so I was a dear back. We are going to miss me out, say they. Or shall some our kind and a baby arousing us and be our kind, you see. Or say, ah, you pass me to be my man, can I say? Being to the man, you can't say, not I'll be an amateur.
Yes, so no.
But if you are some our kind, may you end up to him. May try my dance to be not or so or card is, oh baby. Na de na o ton so so bi so le di di na o hu le di na so le di na ne di na 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 ko be wa won e na wa an ka se ro ko e ti ni ka se 3 days time na ta ko di na no ho an kɔɛ na lady ni sɛn gyina ho ɛna ɔhu no ɛno nso wanka anka hyee nti deɛ ɛtɔ so tɛde no na ɔkɔhu lady no nti ɔhu lady no na lady no ne bɛrima bi kasa but asɛ bɛrima no a na ɔne no ɛkasa no sɛ ɛyɛ sɛ obi a ɔnim no na nnipa no retwɛ no wɔafoɔ no asɛm a obie na no kaa no sɛ hwɛ ne kwasea
wow
nti bɛrima no huuyɛ no ɔsɛ na obi a mese ne hwɛ wo na maware wo no ɛna nsɛm sɛ ɛsi wɔ no na ɛne sɛ me sɛ wobɛyɛ no nti ayɛ a no gyina yɛkasaa how a yɛsi bi kasa ɛne how a wone bɛrima no tea ɛsmaa anaasɛ mehu ai sɛ ne nyina gyina wo buo no a yɛmɛtumi aka ma na ayɛ yi because wowesɛ sɛ bɛrima ɔno sɛ yɛsɛ sɛ ɔpa no
so bɛhyɛ nneɛma nketenkete koraa na womu adeɛ a
nka hwee wohyɛ nneɛma nketenkete a ne deɛ ɛyɛ sɛ mawareɛ wie no a wareɛ no adu nkɛnkɛnsoɔ bi no ɔno na meho no sɛ ɔyiyɛ yɛ saa deɛ na sɛne ɔhu foforɔ no na bi a mpofie gyingyina so ne wɔto yi ɛsisi so na ahyɛ si sɛ awoɔ bɛɛ mu no nti aha waba fam ɔno na agye a so ma menyɛ no a
atrɔte
bɛrima no na ɔhu nea ne kɔndɔ no sɛ ne fɛs no na atie no but I think sɛ ɛsi sɛ no a wowobɛhu no foforɔ no deɛ ɛno deɛ nka hwee ɛyibi ɛne nnipadua no asiesie wone nnipadua no asiesie because obi wɔ hɔ a ɛhyia bɛrima na ne mfa nsɛ ɛbuo no ne hɔ na ho siesie nya a I don't think sɛ bɛrima no kɔɔ bɛsan so
ne
nyinaa yɛ buo ne nipadua no
siesie no maa ne bɛtumi atrate bɛrima no nti sɛ bi a wowɔ hɔnom yi na nyame aboa bi a bɛrima ba bɛyɛ wɔ ho adeɛ bɛrima no kita ma ɛkwan bɛn na abɛfa so ne bɛrima no ma no atena bɛrima no bɛwa na ɔkita ma
deɛ wobɛyɛ ne sɛ wobɛfa ne sɛ wodeɛ because wotumi ɛyɛ mpanyinfoɔ bi baabi sɛ wosom wɔde
asom kɔdu
because wonim deɛ ɔba abɛhyɛ wo bɛtumi ba sɛ wowɔ deɛ no a wosom kɔhyɛ mu no koraa ne nyɛ ɔno na ɔbɛhyɛ wo ba wo nua bi ba anaasɛ wokunu ne ba no
ɔno
na ɔba abɛhyɛ wo nti ɔwɔ sɛ woma w'ani nso kɔ baabiaa because sika no sɛ bɛrima no yi a wohu ma wo nkwa wo ba ɔyi ama abusua no nyinaa nti ɔwɔ sɛ wobɛhyɛ akwaraa no nkwaraa no nyinaa no nea obiara hia biara wɔ sɛ ɔyɛ ma no ɛna adeɛ baako nso nso a ɛwɔ sɛ yɛn mmaa no ɛma yɛde hyɛ yɛ kyɛm no sɛ bɛrima bayɛ bɔne a bɛrima no baayɛ ane aka akyerɛ no ɔbaa bayɛ bɔne a ɔbaa ɔnka pɛsɛ ne die mu ɛnyi ɔwɔ sɛ ne nyinaa wotwitwi ɔm sɛ ɔmu nyinaa yɛ adekorɔ because bi wɔ hɔ a wona wowoɔ no ɛma me ma bɛfaa no tetee no baana me no a metete akoraa no akoraa no pɛ me ma sɛm sɛ wo maame no a wowo ba no ɔyɛ dɛ ntiɛ ne ɔba me nkyɛn a mete n'ani ma no mekɔɔkorɔ no memaame so sɛ sɛ ne maame ne ho mpo a ɛwɔ hɔ nti no ɛnha adwene sɛ like bɛrima ɛkɔfa ne ba de ne ba sɛ ware no a menhu ne sɛ yɛ problem sɛate aseɛ sɛ woware bɛrima no wɔ baa no
ɛnihaw
sɛ ɛyi sɛ akoraa no mma wo problem bia a menim deɛ ɛne akoraa no mma wo problem koraa no a woyɛ ɔbaa because menim sɛ akoraa no nnipa ne kasa kyerɛ no ma wasesɛ nti sɛ wonso wohwɛ wo ho no ayɛ baatam na wobɛtumi ahyɛ akoraa no deɛ a ade ne ne womfa akoraa no nhyɛ dɛn na wonkasa nkyerɛ no sɛ me ba no biribi a ɛhaw biara no kasa ɛno a ɔbɛtumi ɔ nti abɛma wonsa akora no nkasa no ne papa bɔ mama na waaka akyerɛ no baa wowo ba no yɛ bɔne a wopɛ sɛ ɔde bɛhyɛ dɛm
kata so
ɛno sɛdeɛ ɛmmoa nti I think sɛ sɛ bɛrima ba wo nkyɛn a sɛ woyɛ ɔba a woyɛ baden ba a wobɛtumi ne
notama na sisi a mmaa no mu bebree na wo a na bɛrima no bɛware o mu a na ɔmo de ɔmo mɛsie wowɔ ɔbaa sɛ meni ba na ɔde ne bɛsie
ɛne ɔno ara menim deɛ ɔhuu bɛrima no ho ebi a bɛrima no yɛ agudeɛ ma no anaa ɔsom bɔkyen
ne ba
nyankopɔn sama me kan bia be ma ne so mbo chen yan ko pon nto wa an fa ne si a e bia be ma ne bija an because any ya to na me ya bi e si bi bia
yeah
e ja da na bi si o ka chere no na pa wa
o ba ti ase e
ko nta o na o be kwa ma ne nko o mre de so e ja da na bi ba ne si e fa ni si yi ba ne o me me si so na me ya ma to nga nga so mi se ki bai
okay
bi ni wa e ye ni se ki e ka ko no bi bi o wa ko no bi o wa anya o intentional for be e ne bai e a wona wo ni uni se e ko da se be ma ne wona
okay
e ne bai uni ni se
okay
e ti na me ya wa don o si so na o chen pa na na me ya wa don uni a be ma ba ko ana uni o ba ba e ti si se na o bai na o fi bi ni to me to me you know I'm from Milanshi it's in the same chair than Ben what kind of a class ya on class ya dan man ko any one kwa na be e be tin ba say no one tin to me oh me do ba wa wo ba ko di me
mpe
ada na wa wo ba ko mm ma me ha you were ni man man ko na me me ni me ta on to di ba
for some money, the brain and so be our yogu or say Oshia Obano, Obano Obawanka. Obana Bush and Fonso Catan Palaneso. O ye Obano, who had ye and son and it and who ye met ye. Ain't ye a ma Bemano and you Obana?
Maybe
for
other community.
Ojano,
Ojano, who and can occur.
Nebusu ya fomu ya wee se mo banu wo baden bane si. E di yanku?
Wa ankano kwe. Senka ene pape mwa. E di kensone so. E wose ma amene papame. Ansana wawe ene beba fomu. Mufre obano. Fre bema. Na mubisa ni se. Nebano. Wakacho wose wawoda. Kwa tige mecho ane kwa hana. Na wuse. E di kensone obane di kensone. Wose wuse ko. Bema ne. Because our way, young Warren is there. Obama is in the room, they told to me why, baby. I was saying, Obama, who caught Bema, and young and I chill, and can't you do it? Or tell one of the young of the
second.
But so far as our way, the Bemuna, the Bia, who has a more than time, I think, Bia is your baby. I was saying, because who be sad, who be. Ana ubi tantan so so a yebeka mu no crash so ntian ko ba se o ba so le be 200 million o ba so de ye na ho adia na 100 na be things na te na ba ti so ba na ho
ma
na wa ye na o te ni na en ka u nti ni hu ni se o no be na ni sa ide na no me ka ni sa na
ba ni sa nti se o ba be me shia wo na o se o pa Emrese na osa ode beman ko fi na ko mu abisi.
Oba bemesh ta na so ta wo ti ni ka ko. Ni o fiti ni asa to wa na so ode ni ko de.
Okay.
Ode en chat ye but ni se bibia Ghana law ni de ta na me kan. Bibia ya fami tremo.
Okay.
Bibia mu ya fami tremo. Ni ni hu ni se ta tremo ni na so. Na so wo she. Na so o ye come on, quality is now open in I don't think so, a problem. Because the woman of 3 months and the woman maybe I'm not a castle. And I'm not a castle. So, on country, if you are home with me, you see 3 months.
Wow,
but so far, so there are really some about the 2 minutes. You know, the 2 months.
No, why first?
What for sure? Oh, you pass me a stubborn. The phone line is the same thing. The phone is the yard. So, even the yard, yeah. Oh, people me, oh, you're good, but stay in a way. What's your mouth part? Oh, oh, I don't know, say now, it's your mouth, and I'm so calm, it's our man. Emma, oh, hey, oh, hey, man. I don't know, say now, it's your mouth, I don't know, so calm, it's our man. Me now, but I think I'll come and say to you. One moment, you said, you're here, you're home. What's your mouth part? I'm going to say, not going to say, because of the anxiety. Because you're with me, I'm with you. So I'm
Nti sɛ ɔbaa wo ne bɛrima te a, mmerɛ bɛyɛ na sɛ wowɔ ɔbaa no fom bɛrima na mmerɛ bɛyɛ na ɔsɔ wopa bɛrima no kyɛw.
Bible says ɔbaa ti ne bɛrima, bɛrima ti nso ne Nyankopɔn. Nti aberɛ a ɛwɔ sɛ wopa bɛrima kyɛw no, ɛyɛ sɛ nnipa sɛ ebi ana ɔne ne nna foforɔ mu na ɛte hɔ. Wokɔɔyɛ no no, woayi aduane, ɔbaa wo nim kasa. Ebi a ne wɔ dɛ nayi aduane no bɛte nkɔ bibi. Ankasa yi,
anka no yi,
yɛnka no sa. Obi a ɔkra wotumi wɔ ne namba saa ɔne nafofɔ wotumi sɛ no o nkatwa no a wote kɔ no dɛ nyɛ dɛ ɔba bibi gya na wobɛkyɛ nkasa.
Ɔfie koraa a wotumi frɛ no.
Obi a nsonson so a ɔka asɛm bi kyerɛ bɛma no wanka no yie ne nkenye so saa na ɔka no. Ase bɛrima no kaa no ɔpɛ sɛ ɔka sɛ ɛyɛ right nti ɔnkaa
ɔnyɛ bɔne.
Ɛno ne deɛ ɔka sa a bɛrima no bɛdi a yɛka sɛ ne ɛsɛ ne yɛ koraa wofom a ɔhu sɛ wako sɛ wate aseɛ ne yɛ fom a ɔhu sɛ wako nti bɛrima no yi ate ase nti ɔbaa deɛ ɔsa akyɛ ɔka deɛ ɛbi na ɔka sɛ mu koraa no ɔsɛ ɔne bɛrima no kasa a woyi so ne paakyɛ because ɔno na abɛfa wo sɛ ɔbɛhwɛ wo wobɛtumi ahwɛ wo ho a nka woa no tena no so nti ɔwo sɛ ɔma sɛ ɔde ɔne ho a nsikafa no
wow abusuafoɔ amentwa bɛ ho mba sisia abusuafoɔ medaa sɛ magye berɛ ama me na metwa me ho asɛm aba menim sɛ afotuo no deɛ ɛkɔ yie papaapa ɛnɛmaa no yɛ pɛ awareɛ gidigidigidi nanso ɛkwan ɛfa so ɔtena awareɛ no ase no yɛnim saa deɛ no yɛ ɔbafa yɛto ayɛ nkɔmmɔ nso nti nyame aboa wo nsa tɔ bi so no a wanya bɛrima no wawawe awie no ɔba warefoɔ hwan ne nkɔmmɔdifoɔ
Ɔba a saa maame si n'adie na n'aka sɛ na ɔbɔ okunu ama ne nyina na ɛsɛ nkɔmmɔdefoɔ no
ekunu.
Nti adeɛ baako a ɔbaawale fam sɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne nsam. Ayɛ ayɛ sɛ bɛrima no ani nka fie n'ani gye ne n'afofɔ no. Ɔba no bɛtumi aware bɛrima na bɛrima no aka fie ɔmpue mpo. Nkitahodie ne agorɔ a wɔne bɛdi nsi yi. Anika a ɔbɛma no ayɛ ɔno nso bɛma bɛrima no aka fie. But deɛ woka sɛ bɛrima no deɛ bɛrima deɛ ɔyɛ bɛrima ɛna wo bɛrima deɛ ɔnhyɛ ne fɛ ne nsa wonhyɛ ne fɛ but adeɛ bi wɔ hɔ a nanka ebi a na ɔpɛ but ɔnya ne nsi wɔ hɔ a wobɛtumi ayɛ nti ne sɛ ɛne mu bɛboa
bɛboa nti sɛ bɛrima no yɛ wo adeɛ ma no yɛ wo ya paa hoa na ɔsɔ hɔ ka kyerɛ no
bɛrima yɛ ɔbaa deɛ ma no bɛ nyina wo ne obi a ɔka kyerɛ nti na ɛsi ahomase kasa mpanyimfoɔ kasa asɛmapa ɔne bɛrima no te ɔne ne da no ne wase no ebi a ɔne adeɛ sɛ na woyɛ no nane nkɛ mempɛ mesɛ ne nsi sɛ woka no wɔ nsie a na adekɔ amonti akɔkaa kyerɛ bi a wo maame anaa ɛnkɔka nsa wowɔ maame a bɛrima ne maame a ne papa wokaka kyerɛ wo maame a woasɛ wase
lẹ́ẹ̀mí àmì màmí à wọ́n mi nàdí àná màá sẹ́mu ọ̀kọ́ à.
Bẹ́ẹ̀ni ni màmí wo ṣe fún mi wọ́n fi owó di ẹni ìwúra ní ìdílé mi. Nǹkan ẹ̀wọ́n náà wọ́n bọ̀ ọ̀bọ̀ nti bẹ́ẹ̀ni ni màmí ni wọ́n mọ̀ sẹ́ ọkọ̀ bọ́ nà màmí ọmọ àbí àmì pàṣẹ nìkan bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ hà mi ẹ̀ ṣe mi sọ̀rọ̀ ẹ̀ tẹ̀ ṣe nka ọ̀ká baako ne yɛ fan ɔbɛrima ne side maame fan nti deɛ ɔno ɔbɛyɛ fan nhwɛ ne ne nua baako a no a wosi so ho kyerɛ no ate nsɛ wobɛtumi afrɛ bɛrima no akasa nti ɔsɛ ɔbɛyɛ adwuma ba bɛrima ɔnyɛ badwemba no asɛm ɔbɛ bɛka kyerɛ ɔfie no wodeɛ ne wani ane ɔbɛka sɛ naakɔka kyerɛ no maame ne yɛ dɛn ɔka kyerɛ ne nua baabi ne yɛ dɛn but ɔno no koraa no yɛ ɔbaa ne maame wɔka kyerɛ nsɛ bi nsa mpɔka kyerɛ no ne bi yaw ti ne maame kɔbɔ ne nan ɛkyɛ nsa wɔka na sɛ ɔyɛ badwemba ɔbɛkeka
Ɔbaa ne bɛrima wɔ hɔnom a hwan na ɛbrɛ ne yɔnko kane?
Ɔbrɛ ne yɔnko kane.
Ɔbrɛ wo. Yei ka sɛ mesi ade ma brɛ wo.
Ɔ nipa mpo de yɛ nyina yɛ bɛrɛ ne yɔnko.
Okay.
Ɛno nti ne sɛ obiara ho tumi frɛ ne yɔnko. Ɛnyɛ baabi a bato yi mu a afɛ ɛhu na afɛ ɛhoyɛ ne ho. Yɛ hu ne yɔnko asɛ no ɔdɔ ntoa mu da. Ɔdɔ. Ɛntu ne ntoa mu da. Ɔdɔ yɛ ɔdɔ wɔ hɔ paa. Maasa ɔsɛ ne nipa ne ɛtena ma ɔdɔ atoa mu no nti ne sɛ wɔyɛ mu ntɔkwa ɛwo dako bi wɔ hɔ a wobɛtumi aka asɛm bi ama no ahyɛ no ntɔkwa ne nsa ɛnyɛ de nti nyame ne deɛ ɔwɔ
nti awareɛ deɛ ɔsɛ ntɔkwa bɛm kasa
ntɔkwa wɔ ne because awareɛ ntɔkwa nim no ntɔkwa baayɛ ne ɛdi awareɛ ntɔkwa nim ntɔkwa baayɛ ne ɛdi ntɔkwa no ɛnyɛ sɛ baabi a ba nsansa ne bi bɛtumi aba na ma ɔdi ba. Adeɛ baako ne sɛ woyɛ ɔbaa a ɛwɔ sɛ wode sɛ ɛtumi sɛ ma ade nkye wo ne wotumi ntɔ kasa because ade kye wo ne wotumi ntɔ kasa ɛnyɛ because adeɛ bɛkye no obi bɛbi saa sɛ wokunu wɔ hɔ ne dɛ mehu
so ne ɔhyɛ hɔ
ɛnyɛ wo ne wokunu yɛte deɛ na wohu no deɛ woyɛɛ no woama nnipa ahu sɛ wo ne wokunu
ako
nti nkɛnkyɛ sɛ ɛba sɛ ɛwɔ sɛ woko na mo ma woawe no obi de yɛ afutuo nipa wee ne nipa wee ase na esi awaye ebi na ne brɛ maame ne nipa mako sɛde ne nipa mako ase ɔne nipa mako bate ne moko paa moko paa maame ne nipa mako nkyɛn saa na ɛfɛ
na asa awaye ebi o maa ɛmaa ne bi nso ɛna mɛɛma ne bi nso pɛ maa brɔ. Sidi ɛpa na ɔbaa bɛyɛ pa bɛɛma bɛtumi esi ba ma ɔbaa sa.
Ɛno de ne ho ne sɛ ɛno ne ma nyama no ɛnyɛɛso sɛ ɔyɛ adeɛ ne ɛnyɛ a ɛyɛ wo sɛ yɛwɔ biribi te sɛ atitude wobɛtumi ama no atitude but ntumi nkɔ to the sense sɛ ɔde wo nsa bɛka
bɛka no abo no
ɛno die ɛsɛ ne nyame ne ne nyam sɛ saa nneɛma no die ɛnyɛ sɛde mpo woasa woba wode nkɔ si ne ɛbo no a wotumi kɔsom
wɔkɔbikɔkɔhom
sika ne ne ba no nabee ba no. Nipa a wawo na ama na akutia bi nso wahohoro na aso na ɔhoro ɔhwɛ wo ware no ɛde na abɛtena ɔfi na asɛ wafom a ɔno akutu ɔno ho sɛde ɔyɛ ɛno nyina ɛno ne mpo atwa ka ne ba ntam so ne sɛ wode nsa bɛka no wode nsa ka no a wowɔ ne sɛ ne sɛ ne nka ɔbɛbɔ no nsa ne mene ka ama no
ama no abɔm ati no
ati no nti bɛn wobɛ bi ɔwɔ sɛ yɛn sɛ meka a wode ɔbɔ na abɛbɔme na me nhwɛ bɔme ɛnɛ deɛ ɔbɔ me ɛno yɛnhwɛ.
Nwaka.
Onim sɛ ɔbɛbɔ no nso wobɛbɔ no ama no atwerɛ nso nta dɛ na wobɔ no daa ne life ma no ma ne asisi ɔno asoma ase ne ho sɛ deɛ ɔyɛ ne nyina
ɛbɛsesa de wo a wo ne adi nkɔmmɔ de asɛm bi kyere m so ɔ sɛ meka no yɛ nyinaa yɛyɛ okay sɛ wo ne bɛrima te dɛ m baako mu sɛ awarefoɔ na biribi ɛ nya bɛrima ne ka sesesa wo nneɛma kɔ a ɛwɔ sɛ ɔsesa kɔ
ɛno ne wo sɛ ɔsesa kɔ ma bɛrima ne nyima bɔ na friend mi sɛ a wɔtaa ɔyɛ no kyi ɛna ne mu hwɛ sɛ ɛyɛ ampa nneɛma no gu ampa sɛ yɛyi agu abɔnten na ne no mpo no yɛyi gu abɔnten a dwumifoɔ no bɛka wonyi nkwa dɛ mu dwumifoɔ no bɛka asɛm no na sɛ ɔno abarima no anka sɛ ɔsusɛ wuram na sɛ gu hɔ deɛ na sɛ barima no naapa no nti ɛno no de wone ra te sɛ waka sɛ sɛ sesane no nti na wo sɛ wura dɛ mɔ yɛ ntanti ɛyɛ sɛ awoɔ gu awareɛ mu barima no nyaa no because anifoɔ ba a wowɔ ba wotumi ka ne sɛ mɛkɔ nti sɛfaa sɛ woka sɛ wobɛkɔ no woankɔ ne kyɛɛ sɛ woda fete awɔ me no nti barima ka sɛ yi nneɛma deɛ ɔno de wotumi no ɛnsɛ sɛ yi ɔwɔ sɛ barima no muyiyi gu abɔnten barima no yi dua no ɔhu sɛ ɔno anaapa no nti sɛ abusua no ka fa no ne yi sɛ nkonni a wayɛ redi sɛ biribiaa wobɛtumi atua
ɔno a twe nneɛma agu abɔnten wasi ne bo
wasi ne bo sɛ biribiaa wobɛtumi atua but sɛ ɛmbaa no saa deɛ a ɛdɔ sɛn sɛ ɛwɔ sɛ woyiyi adɔ no yie ɛne ne ɔde se ka bɔ wo koraa na ɔde taata wo na ɛwɔ sɛ wogya no ba nneɛma no yɛ sɛ
ɛmfa
ɔde se ka fa wo wo na ɛwɔ sɛ wogya no asɛ nneɛma no de ɔwɔ sɛ wogya no
mene mmaa no bebree ɔne bɛrima ko ɛ ankyɛ saa nneɛma kɔ wo no na wakɔfa kea na watwe nneɛma no nyinaa agu m sɛ ɛdensen na ɔde kɔ nanso ɔbaa saa na ɔbɛɛ saa nanso ɔno ayɛ rɛdi dada so ɔbɛkɔ o
ɔyɛ rɛdi sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ but sɛ wonyɛ rɛdi deɛ anaasɛ ɛnyɛ sɛ wonyɛ rɛdi woayɛ rɛdi sɛ wopɛ sɛ ɔkɔ koraa ma woasɛm no de woyɛ wo ba a ma woasɛm no de because sɛ ɛba sɛ bɛrima no ani nneɛma no waawoprɛ wo ho a bɛrima no ɛkasɛ na wohu sɛ mene ne sɛ ɛsɛ no nneɛma no ani atoa tena bɔnt
wɔde nano aka
mene ne kɔ na mesɛ no ɔwofi ne so nkɔ na ɔnoakɔfa a kaa bɛte saa no
nɛɛsɛ ɔde nano aka waanye nti woa na woapere wo ho asɛsa wɔ nneɛma no ɛde kɔ awareɛ mu wɔ nsɛm o adua na mpanyimfoɔ sɛ awareɛ kwan ware awareɛ kwan a wogyeno ho a bisa sɛ ah ɛkwan no ɛte sɛn ɛyɛ futu kwan anaasɛ yɛdeɛ bɛɛ kwan yɛ sɛ ɔbaa kɔ awareɛ no ɔnya sika a nɛɛsɛ ɔno no ɛmfa mmra ɔnya aka deɛ ne sɛ bɛrima no mfa nti ɔbaa wobɛyɛ dɛ na bɛrima no agye wadi wobɛyɛ dɛ pa ma wo kuro no atumi nya wo mu gyidi
ɛmu gyidie deɛ ɛyɛ wɔ ahoro ɔne na me last nkɔmmɔ no a mede di na meka sɛ ɛdipɛnde deɛ yɛ a wobɛyɛ wo no bɛrima ɛna ɛwi ase mene ɔbaa no bɛrima gyidie nyina gyina sikasɛ nkɛ bɛrima no huu gyidie wɔ sikasɛ nso a ɔde huu gyidie wɔ awareɛ mu deɛ wobɛtumi yi ɛne deɛ wontumi yi nti sɛ wopɛ sɛ bɛrima gye wo di a ɛyɛ nokorɛ no yiguo
wow sɛ meka kyerɛ mo ɔbo ase agudeɛ deɛ wogoro yɛ ho deɛ a ɛyi wobi dawndawndawnda agudeɛ aba ɔhwɛ ne nsa koraa tumi sɛ yɛs agudeɛ no ɛwom marriage counsellors wɔ bo ase papa ɔwo deɛ wo a wosi pata ase ɛyi ne baako 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 nti saa ɔbaa sɛ paa sɛ bɛrima woanyana ne ɔbaa weibɔ bra a ɛdɛ na ɛkyɛ sɛ nneɛma bɛkyea nneɛma ntumi nkyea ɛmaa no a mo ayɛ kokotako no mu nyae bɛrima no mu nya asɛm kakra mu ɔka saa nsesaa nneɛma neanyɛ me kora meekɔ ɛneɛ me kora maboa me ho dada ne yɛfiewi asɔ no apakepake asi hɔ sisaa dɛn awareɛ no afono wɔ anaa anaadeɛ ntia wasi wo bo sɛ woware no deɛ ɔmfa ahotɔtorɔtɔ o ɛnti sɛ mpenakeɛ no ɛneɛ wokɔɔyɛ noa na ho ɛna yɛdi nkoramaa no yɛnyɛ sikret baako yɛse bɛrima meka kyerɛ yɛse sɛ ɔbaa ba wo hɔ yɛba m hɔ na sɛ moyɛ adeɛ ketewa bi ne yɛfa yɛ baag a kaahu sɛ wɔnkyɛni wɔ mu woyɛ adeɛ ketewa bi no ɛha mena baako no nso wofrɛ mnti wɔnkyɛni aba m nti wohyɛ mabufuo no baako no nso wokɔdi ɛti sɛ ɔbaa bi ba wo hɔ na woyɛ no adeɛ ketewa bi no wɔ dwa no ɔma no baag so natwee wo a ɔkɔdi foforɔ ɛɛtwen no dea na moahwɛ mu hu so yie wɔ saa maa no ho soma nya line no aha na mmerɛ bɛma yɛ kwan na yɛdi dwumadiɛ no nyinaa ɛbɛsie media ne abawa na ɔboa se agudeɛ baako pɛ wohyia ma abɔnten na wafam sisi mu dɛn hemaa no ma agye wo se sɛ ɛyɛ a yɛsisi m makra mo